afya nokelo nwa group to ne wanti 15 koro kogik mane gidwa ni mondo wagerre ne gikonwa ni yak ubed watano watano mondo uti watano watano nwachako tich watano watano bende mwadhigo kod kungo kod ulu ne ginyisowa ni watano watano ema nyalo tiyo tadieri kane wan ji mang'eny ne ok wanyal tiyo koro nyaka wabed watano watano wasepidho rabolo wasepidho alote gik mang'eny wasenyiewo nyaka solagini ma giola pesa makaw go kuoyo magogo oda plaster. Puodho sana sana watano watano go ema ne konya to puthano di maber nikech puodho ka buya ywayo to ok ochiegi koro ka gineno kohinga to gidhi gikonya dowi to ka gineno ka oriem nyathi to aonge gi pesa to gidhi giola pesa ka pesa nyathi odong' sikul koro an ema dong' gi gopri kamenyo to nyathi taseriembo timore nade odok. Koro kae kama watano watano otemo konya nikech kama noweya ne okanyal nyalo gi nyithindo bende makoro ichako nyithi ng'ato bende nyithindi gin nyithindi to koro idhi ologi koro gin kamoro achiel.
Noweyawa 2000 kane janyuol nonindo kaeto adonge lwet mama Grace Adhiambo Otieno. Koro turu dongo ne nwaneno chandruok mang'eny. Mokwongo nwadak e ot mane chwere, sikul nokwanyal dhi malong'o nikech nwaonge nyalo, ne wago amal kane wachiem. To immediately kane Afya Plus odonjo, to ngima wa nalokore kaka Afya Plus nodonjo nikech nimiyowa wuoch, koro nanyalo miyo sikul fee, ne wanyalo puro alot moro matin bang' puonj mane jo Afya Plus otimo. Kendo ne gi encourage wa mondo miyo wadonje group mar watano, mane miyo wachako pur kendo wachako kungo gi hola. Koro kane wasedonjo kungo gi hola ne wanyalo kawo loan mane wanyalo nyiewo go gik matindo tindo kaka lewni, chiemo kendo school fee bende ne wanyalo chulo. Tok mano, bang' tieko sikul, naneno ni ber mondo mi adonje e group mane mama na nitiere. Nomiyo adonjo mayudo kony maduong' ma pod aneno nyaka kawuono, nomiyo agedo kana olo loan mag rod mabati e ot makoro abede bathe mineno ni dhiang' nitiere cross manyiedho ma wamadho chak maber mane ok wanyal madho ndalo mane Afya Plus pok ochako donjo.
Gipuro rabolo gini go, alot gini go, gipidho dhok, gwen, koro amba kawa kawa gi kanyo, achaka chaka puro an bende. Koro sani amba puro skoma, kitungu, osuga, gi apoth gini gi gik matindo tindo.
Donjo, to donjo yudo ka koro chai madhore maber. Koro en bende, oneno ka okawuog na dhi ng'iewo alot e chiro. Oneno ka okawuog na dhi ng'iewo kitungu e chiro. Gimoro amora ma dhi ng'iewo e chiro, anyalo wuok na dhi ng'iewo ring'o. Gweno ok anyal dhi ng'iewo e chiro. Koro emo ng'iyo go ni mato, okay, nyayo ma dhi nyime. Koro en ba neno ko chaka chaka gi loso bedne. Ako ni tema tema, en mana mano. Koro embo chaka chaka kamano, en bende koro gima timo, gima neno ka timo, ka koth chwe, to neno ka go bed, embo go bed. Akone ni karidi bedo motegno, kasri akasa. Koro miyo kata nakete ni koro in koro tedo odi, to koro yudo jing'o nikech en kod meki. Pesa donjo ne odiochieng' kodiochieng', ok onyal koso mak siling 50 odonjo ne odiochieng' kodiochieng'. Koro yudo ka en bende onyalo yudo sapun e yo mayot.